makeup because it's perfect for the whole family.
Ke rata ra makeup, ke bapana le yona, ke ba khotsi baka.